Kā tiwi ko te wewete I ngā here kia kōrero noa ngā tāne mo te matehinengaro. Tētahi o ngā whāinga nui o te marama matehinengaro tāne nei. Nā kei te heu e tahi o rātou pāhau hei whakatairanga ki te kaupapa o te marama nei. Kei te pakihi hangawhare o TW Group I te matau a Māui. Te rimarau kaimahi e mahi ana. A neke atu I te haurua o rātou he Māori he iwi moutere rānei. Me te ha, ko tā rātou he hiki ake I te matehinengaro kia noho mātāmua ki o rātou aronga pū.
Kei te noho mai rātou ki te tūru kuti makawe nei kia tautoko ai te kaupapa nui.
Like, I'm attached to my mother, I'm the Mule King, and I'm attached to that, and I can understand you've been growing your beard for 5-10 years, you know, and you've got to cut it off, it becomes part of your identity. They're the same, they want to do it for the cause, you know.
Ko te eke aku I tōku ingoa, nō whangarā mai tāwhiti ahau. It's just good for like men's morale, it's good to sort of gather up as men just for a good cause.
Yes, good. A bit different, but oh well, part of the fun.
E wāhi tēnei mō ngā tāne ki te kōrero, ki te whakapuaki hoki I o rātou kari a roto.
Myself personally, I've been infected with mental health and it's a bad place to be. It's a hole that you can't get out of. For me, I want to help as many people as I can.
Kei te kohi pūtea mo te kaupapa Movember, heoi ara noa atu ngā kaupapa hohonu ki ngā tāne.
Times are tough now. A lot of people are worried about mahi losing their jobs, you know, putting food on the table. It's getting harder, so a lot of the conversations that I'm having are coming around that.
We've got to find out what the problem is, and 9 times out of 10 it starts at home. And yeah, so it's good to talk, and when people start venting, they start feeling better about themselves.
Mo tēnei pakihi e uana rātou ki ngā uara o te whare tapawhā.
We have a 38% Māori and Pasifika representation across our TW group, and again to us, they need to go home nice and healthy and nice and safe to their families.
E tūmanako hiana ka whai oranga I nei tāne me o rātou whānau hoki. Aroha Treacher, te karere.